Ngiyajabula lamhla ukuthi vuka udle nasi singwa sakho sasezulwini encwadini ya Luka sahloko 22 kusukela ku verse 10. Ungaqala la ngenhla Jesu uthuma abafundi bayomlungisela sidlo seliphasika. Maka bathuma ngiyawuthanda lo mbuto wabo ku verse 9 uthi ufuna sikulungisele kuphi? Ufuna sikulungisele kuphi? Indoda yakho icale ngembuto ubute umuntu lo right mawubute Jesu ubuta umuntu lo nguye bakhethe bantu lobuta imibuto le serious lephathelene nekuphila kwakho la emhlabeni ngoba umuntu utakunika i-direction mangabe kungumuntu longati lode liciniso ikakhulu la nkulunkulu utakunika i-direction you will be lost for good utawulahleka siphelane bayambuta ke Jesu uyabalayela ke Jesu ku verse 10 wase uthi kubo lalelani ke nani ngena edolobheni nitawuhlangana nemuntu ethwele imbita yemandi makuhlolwa ke kuyatholakala ukuthi lo muntu bekayindvodza sewuthi Jesu umlandzeleni aze angene endlini umlandzeleni aze angene endlini bese nithi kulomnikati wendlu kusho ukuthi lo muntu bekayikhonekitha lo bekabakhonekitha kulomunye umuntu uyabona ke tindo tiyakhonekthanda ungamthatheli phasi umuntu uNkulunkulu utawukwenda iconnection yesephetho lesihle empilweni yakho ngemuntu ubobhati bantu labanembita labaluphawu lwesephetho sakho lesihle ucaphele ungahambe utithengisa naku noma ngibani iyachubeka indzaba yithi uthi umfundisi kuwe iphi indlu lapho ngitawudlela khona utanikhombisa ngivesi 12 loyo verse 13 bahamba bakhanza konke kunjengobe abebatshelile mangabe utawubona umphumela lomuhle lamhla ekuphileni kwakho mangabe utawubona umphumela wetindwa uNkulunkulu latethembisako hamba ngelivi lalishoko Jesu hamba unembuto usangene sontweni kuleli viki kuleli langa usalalela tinkonzo ufunda levi bani nembuto ngosi ufuna ngendeni ufuna ngikwendele kuphi ufuna ngikwendele kanjani utayithola impendulo utawukhanza ukuthi usakwenda kutawuba njengaloku Jesu ashito asibuke sinakisise naku ke lamadvodza boPetro naJohane balilalela livi la Jesu labanika kukholwa labanika siciniseko umlando beungavumi ukuthi indvodza ingahle ibonakale yethwele emanti nalamanye madvodza mangabe bekakhona bekethwele emanti ngalelo langa ngicabanga ukuthi kwaphahlateka timbita tawo ngoba yinye indvodza bekumele ibonakale yethwele imbita yemandi letawunika i-direction khumbula kumaHebheru 11 verse 1 kukholwa kweneliseka ngetintvo lesingakati bona kumba ukazi wathi bona ekhakini kumba ukazi wathi bona emsebentini itendeka kumba ukazi wathi bona emangweni itendeka kumba ukazi wathi bona emhlabeni uyeneliseka ngekuthi uyathi kuthini lento le ikhona futhi ingendeka livi la Jesu labenda boPetro noJohane bahamba bagathile bahamba bagathe lendoda azange banake labanye bantu endleleni bakhona kwehlukana nekunganaki bangani ngoba le livi bekumele balende ngesikhathi ngoba bese kusikhathi sekuthi kube nendo lende kakho mangabe khona indo lokholwa ukuthi sekumele ukuthi yendeke ubolicaphelisisa livi laNkuluNkulu ucaphele ukuthi ungadelay kuhamba kucaphela livi laNkuluNkulu kungaze kuphazame libe aborted le livi laNkuluNkulu uNkulunkulu wenda ukuthi ngesikhathi lesifanele bahlangane nalendvodza lebeyichazwe nguJesu livi la Jesu labangela lendvodza yethwale lembida noma ngabe ilengisa kwabita ukuthi iyethwale ngoba lendvodza le beyiconnection emkhathisini wetephetho letimbili nibe kumele bayibone le ngekwethwala. Awu lithi ke iBhayibheli benela kuyilandzela lendoda bakhanza ukuthi la iya khona tindo tinjengaloku Jesu bekashito angeke ufokote ulandzele wende live laNkulunkulu ulendele lide litakunika umphumela la ushito Jesu leso sendo lo sithathako sekukholwa noma ungakaze wakubona ngaphambilini sita kunika utawukhanza ukuthi njengaloku Jesu ashito kunjalo nami ngisho njalo kuwe lamhlangithi akube kuwe njengekukholwa kwakho ukhumbule kukholwa kweneliseka ngetinfo lesingakati bone ukuthi mangikwenda lokhu noma kungazange kube khona emlandweni kepha lamuhla kutakwendeka kuleli viki kulomnyaka kutakwendeka ubosiseke usanaka livi la Jesu amen.